sasa zipo lo sapo.
Bakunzi ba Wise Woman TV turabaramukije kandi tubabwira mwiriwe canke mwaramutse bivana naho muherereye hanyuma kuri no mwanya turi muri kino kibanza mubona hano gisa neza kandi murabona ko turi kumwe n'urwaruka abajene basa neza bugurutse mu maso urabona ko ari abantu kuvyukuri bafite ikintu cabazanye hano ariko imbere yuko tubandanya ngomba ndabibwire ndabibutse uwo ndiwe ni je wirakoze Liliane muri ko muravugana hanyuma reka twumvirize runo rwaruka rwacu icabazanye hano n'abaribo mwaramutse mwiriwe mwese ndabona murashajije musa neza hanyuma nashaka mbaze muri bande
ego twebwe nkuko mutubona ngaha turumugwe heavenly dance for revive ego dusanzwe dutamba gospel nkuko izina ribivuga dutamba intambo zivuye mu ijuru ego
Murakoze cyane nagomba mpave mbaza mbega icyo kintu cy'ikinyamazuru uvuze ntitugitahuye ariko mwamaze kutubwira yuko mutambira bavuze gospel ibintu by'Imana sivyo tugerageza kugira ngo turacishamwe n'ikirundi cyacu kugira ngo abadukurikirana bashobore kuza baratahura ibyo turiko turavugana hanyuma we tuvugana ubwawe kubera ko niwe mbona nshaka kuguma tuvugana kumbure n'abandi turavugana oba witwa gute nimba ataka ibazo biguteye
Ego murakoze hamaje nitwa Trezor ego basanzwe banyita Trizi ego
urumva nabajene cyane mu vyumve bafise no mazina y'ubuhizi kumbure adatahugwa na bose hanyuma igikogwa cyanyu nyamukuru mukora apare yo gutambira imana mu ndirimbo z'imana mu byino z'imana ni giki ikindi mushobora kuba mukora
ego murakoze cyane kuri twebwe cyambere turatamba turatambira imana nk'abandi bose mugabo twe twahisemo gutamba ubutumwa bwiza ego umva dutamba ubutumwa bwiza mbo dutamba intambo zitanga ubutumwa bwiza ego nico kinini cyane dukora cyane cyane turi evangeliza biciye mu gutamba umva tuvuga ubutumwa bwiza biciye mu ntambo
Bakunzi ba Wise Woman TV mugume hafi kuko turumva aba bantu batamba kameme muza kugenda mudutambiye n'akantu gatoya kugira ngo bakunzi bacu nabo baryohegwe hano turi kumwe n'umwana mutoyi cyane mbaho ndamwisa umwana kubera ko kumbure ndamusumba cyane witwa gute
je nitwa Khai
vuga cyane kugira ngo tukumve twese
nitwa Khai
aha nawe uri muri uno mugwe wo gutamba sivyo
yego
aha none uno musi ni giki cyabazanye hano mbega hari biki hano ku bantu batashitse hano kugira ngo bavyibonere
barahobye
hari biki habaye biki hano
hano sorobigenewe
aha arashobora kuba atashobora kumenya ikintu cyahabaye reka tubaze uno musore yambaye Nike tumubaze gatoya kwanza witwa gute
je ku mazina yitwa Mugisha Chapez
vuga cyane twumve
ku mazina yanje nitwa Mugisha Chapez
None hano hantu habaye ibiki kuko hari abakunzi ba Wise Woman TV bariko baradukurikirana hajya batazi ikintu na kimwe cyabaye hano mbega habaye iki kugira ngo muwe muri hano
aha habaye festival yitwa Pamoja ni ya gospel ni ye ni yo guhimbaza no gutamba mugabo bya gospel
yego Murumva rero bakunzi turi hano kubera ko hari ibintu byo gutamba byo kuririmbira Imana byatuzanye hano bya festival yitwa Pamoja. None ko buhari mu akazi ki tutarabandanya ntimwo twereka ibintu muho namukora kugira ngo turyohegwe. Murabona yuko ari urwaruka rukerebutse kandi rutagira isoni ku maso yabo kubera ko bakorera Imana kubera ko ubuzi impembo uzoronka none hari ikintu mwiteze cyakunguko kiza kuboneka hano hantu kuri mwebwe cyane cyane mwaje gutambira Imana
ego akunguko ni kubura nko turazi yuko mu kigwa cy'Imana umuntu naba yiteze yuko ngo ikintu kana kayunguka wo turazi yuko ijambo ry'Imana tubwira yuko ubuzima twabwakiye mu gihe twizeye ya Kristo ya tuye dukora ngo iyo turonde ngo inyungu kanaka inyugo turazi ko twifise mu twize ya Kristo inyugo tusa twigendana yanashye gituma ubuzima bwacu nituburabira nimva niturabira kubyo tubona ariko tuburabira mu ijambo ry'Imana
urakoze cyane none nimwebwe gusa muza kuduteramisha canke hariho abandi bantu kumbure muza gufashanya kugira ngo mukore kino gikorwa reka ndabundi muntu hano ashobora kubaza negera hano ko umuntu koze w'Imana kirazira kugira isoni nubwo witwa nde kwanza
anje banyita Herve
Herve none hari uretse mwebwe nimwe muza gukora gusa hano canke murafise yindi migwi iza kufashanya namwe
eh haleluya
amen
ari migwi yo none turaza gufashana
Wewe menga nuru murundi mugabo kubera numvirije ngane uri kuravuga nuru murundi
eh sindu murundi
ah uri mu Tanzania
oya ndumunyene umukongomani
ah umukongomani sibo bonyene baza gukora ariko hari habandi bantu baza gufashanya nabo bakunzi ba Wise Woman TV mukomeze kuguma mutukurikirana hari byinshi muza kubona reka rero tusubire kandi tumenye aba bantu twari kumwe abari bo mbe mwatubwiye ngo nibande turi kumwe
HDR basanze batwita Heavenly Dance for Revive ngo bisigura yuko ari ntambo zije ziva mu ijuru yego
birakome si ntambo zo ngaha ku isi ziba zivuye mu ijuru hanyuma turabashimiye kubona mwashoboye kutwemerera mu kitaba kamukacu Imana ibahezagire kuko murakoze b'Imana amen bakunzi ba Wise Woman TV turabandanya turi kuba muri kino gikogwa muze gukomeza mudukurikirana turasubira mu mwanya